He kaupapa e tai atu ai te mātauranga o ngā whare wānanga ki ngā hapori o Tua Whenua. Tata ki te 50 tāngata no te Wairoa, kua puta a ihu nei I ngā whakaritenga o te hōtaka ako pāpāho a te kura aro nui o Tāmaki Makaurau. Hei tā Te Okiwa McLean, ko tētahi hua nui I puta I tā rātou ako-ako, ko te waihangatanga mai o tētahi taupānga e kōrero ana mo te hītori o te rohe o te Wairoa.
He hōtaka mātauranga e whaihua ai, te hapori.
To initiate and recreate opportunities for our whānau in the tertiary education sector, but also to bring the learning here in Wairoa.
Ko Wairoa App Lab te hōtaka whakamātau I te kaupapa o te whare wānanga. He waikanaetanga I waenga I te whare aro nui o Tāmaki me te hapori whānui o te Wairoa. He tō mai I te mātauranga. Ki te hapori.
To us it was a way to bring learning or challenge the way that teaching and learning is delivered to our people. From a Wairoa perspective, it's really important that one, we have options to educate ourselves, but the impacts of our people actually leaving our community to go and seek out higher learning affects not only the individual themselves but also the whānau they leave behind, and also impacts the whānau that they'll go and stay with in Tāmaki Makaurau.
Kua hua ake he taupānga matihiko ko Destination Wairoa te ingoa. He whakarau I ngā kōrero hītori o Taua Takiwā. Whātekau mā whākatoa ngā tauira putanoa I ngā moka o te Wairoa I whai wāhi atu. Tai tamariki mai, tai pakeke mai ano hoki.
Access, I feel, to like higher learning opportunities, as well as like fostering the idea of like lifelong learning, not just going to college and then finishing there.
Wairoa App Lab and all the positives that comes with it gives an opportunity to our whānau extended to learn about their whakapapa from here.
Ko ngā kaupapa pāpāho matihiko te ito nui o tēnei kaupapa, he oi mō ētahi, he ao hou.
It's pretty tricky, those computers. I've always worked with a pencil and paper. I've been a builder all my life, and I've got through my life just with a pencil and paper. This new technology, I use both now. I still have to use a pencil.
Nā tēnei kaupapa kua kapi te whāruarua I waenga I ngā rangatahi me ngā kaumātua. Me te aha he kaupapa e whakaihihi ana I te hapori.
It's caused a lot of, I want to be a part of App Lab and this is what I want to do and this is where I want to be. And so we've got probably 3 cohorts on the waiting list.
Hei te paunga o te tau nei whakarewaina ōkawatia ai te taupānga Destination Wairoa. Ka mutu ko te paimutunga ia kia utoka ngā mātauranga whare wānanga ki tō rātau hapori. Te Okiwa McLean, te Karere.